Babili pantu ni mbona chikuti mwakota kwa bulo kukwata friendship ya babili yose ngana tia out tuba bengi nanguni kumuve ni mubantu wa bengi chibe nipanganda haba ichei na bakutandala ninji paishi number 11 baby wandilero ni nkwata plan twala ya fe ukwa babili ukwa kweba tinangu umota ishibe twala bafe ifwe mwandi bo beta twala isha ifwe lelo twala puisha nyalelo twala chesha Fuelelo, tu yebe na fionse fya kumutima ai
Isa, shimi ama life Chilelo ifwe twala babe mukendo life One on one, iwe na ine Isa mandi baby tukwisha nye Isa, shimi ama life Chilelo ifwe twala babe mukendo life One on one, iwe na ine Isa mandi baby tukwisha nye Isa, shimi ama life Chilelo ifwe twala babe mukendo life One on one, iwe na ine Isa mandi
Amafoni yonse lelo twala shimya Nechibi twala koma kona loko Tatule fwaye fya kufulunganya Ge yesu ifwe ilelo Fuse fibi twala labako Mese tukusana twala labako Amashiwi ya labako fyelelo Mashiwi fya ya chite mwikoni I love you, I need you Nalikute mwate tinkushe Iwoli wandi na inendi obe Awe mwandi kwena lelo ya labasa Twala isha ifwelelo Twala kuisha nyalelo Twala chesha ifwelelo Tuyebe na fionse fya kumutima Twala temwana lelo Bantu lelo ya shiria babili Ewe na ina lelo ni bampa tu bampa Eicho ine baby nge kwebe lati
Isa shimi ama life Lelo ifwe twala babe mukendo life One on one iwe na ine Isa mandi baby tukwisha nye Isa shimi ama life Lelo ifwe twala babe mukendo life One on one iwe na ine Isa mandi baby tukwisha nye Isa shimi ama life Lelo ifwe twala babe mukendo life One on one iwe na ine Isa mandi baby tukwisha nye Musende iwe eo wate mwa Umwe kate na pakuboko Umwebe iwe nefyo umfwa Eshibe, eshibe Musende iwe eo wate mwa Umwe kate na pakuboko Umwebe iwe nefyo umfwa Eshibe, eshibe Atilelo ni lelo imwe Twala kwisha nyalelo Lelo ni lelo imwe Amalaiti ya fwile feya shima Isa, shimi amalaiti Lelo ifwe twala babe mukendo life One on one, iwe na ine Isa mandi baby tukwisha nye Isa, shimi amalaiti Lelo ifwe twala babe mukendo life One on one, iwe na ine Isa mandi baby tukwisha nye Isa, shimi amalaiti Lelo ifwe twala babe mukendo life One on one, iwe na ine Isa mandi baby tukwisha nye Shine.